Ezolimo ngundoqo kuqoqosho nophuhliso kwilizwe lethu loMzantsi Afrika, ingakumbi kwiphondo iEastern Cape. Isebe likarhulumente wase-Eastern Cape lophuhliso lwamaphandle neenguqu kwezolimo, iDRDAR ngesishwankathelo solwasemzini, liqhubela phambili ngokuxhasa amafama noluntu kwezolimo ngeenjongo zokuphuhlisa uluntu ezilalini. Singoqalazive sikuphathela iziqendu ngezi ndaba zeli sebe iDRDAR. Bukela kuwo onke amakhasi onxibelelwano eli sebe, uFacebook, uTwitter, osele saziwa ngelika X, Instagram, YouTube noTikTok. UDRDAR, uqoqosho oluquka wonke umntu.